Baba, Brother, jitayarishe, jiandae, usichokalia siku ya kiyama, useme laiti siku lijua. Unabii wote umetimia, yote yaliyo neno unayaona, kila kitu kimefanyika. Ebange, tatango chale.